unga, tunataka unga, tunataka unga, tunataka unga.
Anasema wanataka unga. Wamekasirika. Ni kubaya. Ni kubaya. Yaani askari anarusha tear gas, mjaluo anachukua tear gas anarudisha na mkono. Ndio inji yetu. Kenya ndio inji yetu. Thank you.